into esilethe la namhlanje ukuthi njengomnyango wezempilo siyaqala ukuzilungiselela ukuthi sibe ready for implementation ye national health insurance. Enye ke ama elements noma kubalekile nge NHI ukuthi i primary healthcare noma ukubhekelela kwezempilo okusezingeni eliphansi kubaluleke kakhulu, and i-element ye-primary healthcare ukuthi abantu ama-healthcare workers kufuna kwazi ukuze emphakathini ukuze sikwazi ukuthi ezinye izifo siyigweme noma siyithole zisaqala zingaze zifike abantu bakithi bafike ezibhedlela sebegula kakhulu. So le program yethu-ke okokuqala nje i-emphasize ukuthi ama-healthcare workers aweze azobona abantu emakhaya because i-primary healthcare ikhuluma ngalokho. Kodwa okunye okubalulekile ngale program ngalolu hlelo ukuthi la njengoba silana nje somnyango wezempilo kwaZulu Natal size ne-menco yonke yakwaZulu Natal.
Abantu esisebenza nabo bayafika yini? Kunohlelo esiba nalo lodadewethu nabafowethu elibizwa ngokuthi onompilo. Manje ke sengithi ngoba namhlanje sihamba nonesi nodokotela, asisale sesingena kugogo khona-ke uzoyichazela yena kubone ukuthi ubuhlungu kuphi, bese-ke bayakutshela ukuthi bazokusiza ngayo.
Kukhona futhi into edonsenisile, idonse izinto ampelenta.
Bakhona imithi oyidingayo, bazokunika la. Uma ingekho sizoyokulandela esibhedlela bese siyayiletha.
I-menco noma i-management which is the highest decision making body kwi-department kufuna ukwazi ukuzobona ukuthi abantu bakithi ama-healthcare workers ikakhulukazi asebenza ezimeni ezinjani, yiziphi iy'dingo abanazo, bahlangana nani uma ngabe bezosebenza emphakathini. Okuzokwenza ukuthi i-management uma ithathe iy'nqumo ey'phusile ney'nqumo ezizokwazi ukusiza abasebenzi bethu bezempilo ukuze bakwazi ukuthi ba-implement. Kodwa kusiza futhi ukuthi i-management uma ithathe iy'nqumo ihlele emahhovisini yazi ukuthi abantu bakithi badingani. Abantu bakithi kakhulukazi emakhaya ingahlali nje ithathe iy'nqumo ezi-distant ezingakhulumi ney'dingo zabantu. So lolu hlelo lwethu-ke lu-two-pronged. Eyokuqala leyo NHI, yesibili leyo ukuthi i-management ayi-understand ukuthi yini edingekayo. Into enhle-ke ngohlelo lwanamhlanje ukuthi sihamba ne-management yonke njengoba injalo, kodwa sihamba nodokotela, sihamba nonesi. And njengoba sihamba nodokotela nonesi nje siyakwazi ukuthi on the spot sivele si-refere umuntu uma ngabe isidingo sikhona. Sikwenzile-ke emzini esiqale kuwona ngoba sithena sifika sathola ukuthi sikhona isidingo sokuthi ugogo ebesimbona a-referwe esibhedlela usehambile. Nala lapho esikhona akhona ama-references enziwayo ngoba zikhona iy'dingo okubonakalayo ukuthi ku-necessary. So yinto enhle-ke leyo ngoba kusho ukuthi abantu bakithi kwesinye isikhathi bayahlala emakhaya, bahlale nokugula ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi akanamali yokuya esibhedlela noma akanamali yokuya kudokotela. Kodwa uma sifika kanjena siyakwazi ukuthi sisheshe sibabone and sisheshe sibasize. So sijabule kakhulu ngalolu hlelo lwethu namhlanje.
Ngqongqoshe wezempilo lakwa manje ke ihamba noma Mthemba la ukuyena ophethe ezempilo la endaweni yakithi emkhanyazi. Sihambe sivakasha. Angithi manje kukhona uhlelo esinalo la lwezempilo lokuvakashela abantu emakhaya. Lusetshenzwa kakhulukazi onompilo kuthini. Manje ke sithe namhlanje asike sihambe nabo nompilo bethu sibone ukuthi basebenza kanjani lapho abasebenzayo. Iziphi iy'nkinga futhi ababhekana nazo nokuthi nje umphakathi unayo iy'nkinga zini. Namhlanje ke size nonompilo, sihamba nodokotela, sihamba nonesi njengoba bona nodokotela ababili bakhona.
Uzothini?
Kulungile-ke gogo, sicela-ke ukuthi odokotela nonesi bethu bahluke-ke wena
noma ngingaze ngiye ekliniki onesi abangincisha amaphilisi banginika ngisho ngincena senagazi banginikela khona lapha
amaphilisi
ma ngazogqwala igazi ngithi nswi.
Phepha kodokotela nonompilo noma nama-teams ethu lawo ekuthiwa ama-outreach teams udaba ngempela esisahleli nalo manje esiluxoxayo nozakwethu kakhulukazi kwi-management. Kodwa-ke sibe sesithatha nesinqumo sokuthi asithole u-community safety, Department of Community Safety, lapho esizohlala khona nabo sibuzane sibone ukuthi bangasisiza kanjani. Uma sixoxa ne-Department of Community Safety asisho asikhulumi ngamaphoyisa kuphela. Bona-ke into enhle ngayo ukuthi banabo abantu futhi abasizayo ngokwezemthetho abakhona emphakathini abazokwazi ukuthi sibambisane nabo sibone ukuthi yiphi indlela engcono esingasizana ngayo. Inkinga esinayo ukuthi ngenxa yezimali eziyinkinga kwizwe lonke not just the province, akulula ukuthi singavele sithi siyoqasha abantu noma siyoqasha inkampani ezizobagada ngoba lokho kuzosho ukuthi kushuthi kufuna sehlise kwenye indawo lapho kudingeka khona ama services. So ngoba siwuhulumeni owodwa osebenza ndawonye wenza into eyodwa, ingakho sithi asibambisane ne Department of Community Safety. We are making a call, siyacela kubaholi bemphakathi ukuthi labasebenzi bezempilo abasebenzi abakhona abasiza thina impilo zethu abaphephe. Akuba umsebenzi wabaholi baleyo ndawo ukwenza show ukuthi baphephile. Uyabona nje kwenye indawo ogwini uma sifika khona amakhosi akhona asixoxele ukuthi cha bona bane agreement noma bavumelana ukuthi ambulance uma ifika inkosi iyatshelwa, induna ziyatshelwa, bayaphuma bayayigada ngoba bayazi ukuthi kunenkinga. So ileyo partnership leyo esiyicelayo nesiyidingayo ukuze sikwazi ukuthi abantu bakithi siqhubeke sibasize ngoba uma senze njena noma siqhubeka nalolu hlelo, yiy'mpilo zethu lezo ezizogcina zisavekile noma ezizogcina zihlekile.